Kulomzekelo kuthiwa find the probability of rolling even numbers 3 times using a six-sided die numbered from 1 to 6. Ngamanye amagama uthi lo mbuzo wethu athini na amathuba okuba ufumane i-even numbers xa i-dice lakho uzolijula kathathu. Kuwo omathathu lamagame ufumane intoni? I-even numbers. I-even numbers ke siyazazi uba zezi zithini zohluleka ngabani? Ngo-2. Nantso ke sibhalile ukuba sifuna i-probability yokufumana ntoni i-even numbers kwi-dice elinamacala amangaphi i-6. Amacala ethu ke ano-1, 2, 3, 4, 5, 6. Anamaxhokoza ayi-1, elinye icala namaxhoza ayi-2, elinye namaxhoza ayi-3, elinye namaxhoza ayi-4, elinye namaxhoza ayi-5, elinye namaxhoza ayi-6, njalo njalo. Siyayibona ke i-even numbers zethu apha zingaphi? Zintathu, ngu-2, no-4, no-6. Into ethetha ukuthi amathuba okanye iziphumo ezifezekisa le nto siyidingayo zintathu iziphumo zethu. Iziphumo zethu zizonke zona zingaphi? Zi-6, ngoba eli dice linamacala amangaphi? Ayi-6. Ithi ke loo nto i-probability yokufumana i-even number xa uthe wajula i-dice phezulu ngu-1/2, ngoba u-3/6 uyafana no-1/2. Kodwa ke umbuzo wethu ebesithi ubana ngaba eli dice lakho funeke ulijule kangaphi? Kathathu ufumane ntoni? I-even numbers. Ngenxa yento yoba siyazi ke ukuba iziphumo ozifumeneyo xa ulijule ekuqaleni i-dice lakho alizuzichaphazela iziphumo xa siphinde silijula okwesibini i-dice lakho, nafuthi asiziphinda zibe nanto kwenza nantoni neziphumo esizozifumana xa sijula okwesithathu i-dice lethu. Sizothi ke ngoku ezi zii-independent events sitsho sibhale phantsi sithi sifuna i-probability of rolling even numbers 3 times. Sifuna i-even numbers kumagame amathathu. Sithe ii-events zintoni? Zi-independent. Ngoku sizothi i-probability yokufumana i-even number xa lirole okokuqala i-dice lethu, probability yokufumana i-even number xa uthe walijula okokuqala i-dice lethu namacala ayi-6, uze ke ngoku uyiphindaphinde loo nto nge-probability xa uthe waphinde walijula okwesibini i-dice lethu. Into esizoyenza asizuphinde siyibhale le nto sizoyikopa, siphinde sizoyincamathelisa, siyiphindaphinde futhi kwange-probability yantoni le yana besiyifumene, ngoba ziintoni ezii-independent events. Siphinde okwesithathu sikope soncamathelisa sithi sibhale intoni i-probability yothini yokufumana i-even numbers kwintoni xa uthe wafumana xa une-dice elinamacala ayi-6. Siyayazi ke i-probability yothi yokuqala ngu-1/2, neyesibini ngu-1/2, neyesithathu futhi ngu-1/2. U-1/2 ke abaphindaphinde kathathu ngubani? Ngu-1/8, ngoba u-2 mphindaphinde ngo-2 mphindaphinde ngo-2 ngoba ngubani? Ngu-8. Ithi ke loo nto i-probability okanye amathuba okufumana i-even numbers xa i-dice lakho lijule kathathu ngu-1/8. Enkosi.